Eh nginendodana la.
Yeah.
Igama la ukehla, ah, ukosi yami umntanami wahamba nogogo lekhaya. Enyakeni ngicabanga isikhathi sesingangonyaka esadlule.
Yeah.
Ngoba lengane njangazi yabonani kulogogo angiyazi yabonani iyamthanda nangu gogo wayo.
Ngoba phela ngibona ngizwe ngathi into right phela ukuthi awuyahamba nogogo yabo.
Hayibo mntanami bayajola nalesalukwazi lesi untanga yami bayajola. Angazi ujola uthi nomuntu angambiza ngoma ngoba ungangami lo muntu.
Uneminyaka emingaki wena?
Ngineminyaka u-45.
Hawu Jesu.
Umntanami una-25. Uthandana nalesalukwazi.
20 years wonke.
Yebo nje, ngitshele. Ngiso sizini.
So lento baqala kanjani mhlawumbe nje ukwenza lento lene wena uzobabamba.
Umntwana lo belokhu efika la nalesalukwazi le ekhaya.
Yeah.
Kazi ngagcina nginokungaqonda ukuthi ngempela kwenzakalani la. Ngagcina ngibonile ukuthi hayi ngeke kuyathandana la.
Mhlawumbe nje sinikeza abantu iy'mali, sinibanikeza nje abantu 200 rand bese-ke.
Iy'mali? Hayibona izoke ukuthi ngixakekile mina. Mina loyo mali leyo 200 rand nje into engenzele lutho ney'mali zami mina mfana wami ungibheke kahle.
Angithi asithi nje u-200 kusuke kuyimali nje ukuthi umama akaphuze itiye. Uyabo ngosimbuza nje imibuzo kanjena uyabo.
Hayibo ngangcono ukuthi i-1000 lelo. Uyabo nje leyo mali 200 rand ngeungenzele lutho mfana wami ufana neshumi kumina. Uhamba ushone nje naleyo mali yakho ngangcono ukukhuluma nge-1000 mhlawumbe ngizokulalela. 200 rand uvezela mi 200 rand.
Oh yeah. So umama akawubamba 200.
Hayi ngiyabonga 200 rand wakho mfana wami kuphela ngakulalela nje ukuthi ngizwe kahle ukuthi i-story sakhona sithini.
Yeah.
Hayibona
already.
Kuzokusiza ngani ukwazi konke lokho ngoba phela uhlangene nabantu ababili. Ekathi sekukude kakhulu nawe lokho okubuzayo.
Ah, already yayibuzela nje already.
Hayibo. Hayi uyakude nalembuzo yakhe engabe uyofika phi naye.
Yeah yeah yeah. So uqalini nini ukufika la ukuhlala naye uqale ngihlala naye la.
Uba lengihlekisana naye noma mina.
Yes, lokuhlekisana naye.
Hayi usenesikhashana nje.
Oh yeah.
Yebo.
Usenesikhashana singakanani?
Usenesikhathi nje.
Yeah.
Phelile unyaka.
Oh yeah.
Udlala naye.
Hayi cha impela futhi ngiphathele kahle.
Awusihleli kahle impela.
Hleli
kahle.
Awusihleli kahle, nihleli kahle impela. Hawu. Ngaze ngamjabulela mama. Uyazi ukuthi wemama luhle uthando ngokuhlangana. Uyinake lo nto leyo.
Yebo.
Mawuhambe ngifisa ukuthi udlulise nje mhlambe amazwi kubabukeli lapho kusho ubatshele nje ukuthi bafowethu kubaluleke kanjani nje ukuthi uma nithandana nibumbane babantu ababumbene.
Hayi ke engabatshela khona nje ababukeli balolihlelo ukuthandana nomuntu ave kubalekile awubi nasizungu uhlezi ujabulile awuthuki nje usuthetha ngoba phela hey muhle lwedo benezungu gcina usuthetha isingane igcina seyihlukumezeka
mina
nje ngabona ukuthi nje hayi ngeke ngikumele lokuhlala ngedwa isikhathi eside kangaka ngijabule nami njengabo bonke abantu abajabulile
awuphinde umuthi ivethe abantu mhlambe nje ungakusho kubantu yabo abasabayo ukuthi mhlawumbe abasho abayeni babo noma mhlawumbe abashiwo omakoti babo abasabayo nje ukuthi mhlawumbe bebe nabanye abantu abahlekisana kubalulekile ukuthi umuntu ebe naye umuntu ahlekisana naye.
Hawu kubaluleke kakhulu kabi kuba nomunye umuntu ohlekisana naye ngoba naye umkhwenyana wami kubuye uyena mina ngashona kuqala. Wayengeka uqedi nje nalo nyaka engiwuthathile mina ukuze ngibe nomuntu engihlekisana naye. Kubalulekile nje ukujabula ngokuthi nje ufuna omunye umuntu ube naye phela uma ujabulile wena.
Siyaphila mama njani?
Khona. Hawu nina futhi nikhohlwe yini?
Hawu sikhohliwe inakho njani mama wami ubuza.
Nikhohlwe yini ngoba kade nilana phela mina sengizokhathala phela yinini?
Hawu mama.
Hayi kade nilana nje manje seniyabuya futhi kanti bazabaleni. Hayi. Ngisazi kade bekhona labantu.
Ngabe yakhamba njani?
Yini ama camera wafethu? Yini?
Hey man, hawu fethu ena kwahle fethu awahle.
Man,
Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man, Man
Hawu siyabonga bafowethu Myeso.
Bafowethu bafowethu amavoti bengicela ukuthi nje siwaqhulule nje sibe serious emavotini bafowethu siwaqhulule amavoti muvota nje ubhala ukuthi SMS 052 SATMA 19 kule number 32436 ungakhohlwa ukuthi SATMA ngama capital letter wabhanqa futhi wahlanganise no 19 no 02 bafowethu SMS ibizo 150 ama SMS amala awasebenzi ningakhohlwa ke ukuthi sinominatiwe kuma SATMA awards as a best traditional YouTube channel. Siyabonga.